Okay.
Okay.
Ka sai zuwa jikin shi
wannan yadda ke ta